avec
Lil Wayne.
Imboga yumye ibona.
Imboga yumye
ibona.
Kubera kwe kuri imboga yumye ibona.
Kubera nawo woja mu isoko uzosanga ifi zibona. Ifi nizugara maso nizihumiriza.
Ifi. Nawo iba yafuye.
Nawo iba yafuye tugindagara zibona.
Good.
Kubera nandagara ihumiriza. Na samaki ihumiriza. Ifa ibona. Nicho gituma naje na naciyemo kuyita imboga yumye ibona. Kwemera sana Idrisa Simbizi. Yo dila man.
Aha ni kuri TV twa Moya mbili TV. Urumaze kuyumva?
Oya sinari bwa yumve Moya mbili TV. Ni TV yoba ije kurokora nkatwebwe nkatwebwe tutamenyekanye henshi cyane ariko turabakera. Kuva je ndi mu nda ya mama nkivuka niho natanguye indirimbo. Kubera navuye mu nda ndirimba ukurira ni nk'indirimbo. Biri ariko matatuaje itatuaje ni cibuso cikintu waciyemo cyangwa ikintu kikunezera. Nk'ukuntu wa muririmbyi w'Abafaransa yavuze ati l'amour c'est comme tatouage. Urukundo ni nka tatouage ni kintu cyiza cyane kinyibusa ubu esclavage. Ukuntu basogokuru bahora babatwara babakura mu bihugu byabo babajana muri Amerika babashira kwa matatuaje je bakaca bamenya uyu twamukuye ahantu kanaka. Iyo yari nka esinye.
Mugana abazungu mpora mbona bashira kwa matatuaje
abazungu ega ari abazungu benshi bavuse mu banyafrika kanzi. Cyange ugasanga se wiwe n'umunyafrika nyina wiwe n'umuzungu ukacusanga nawe akunda ijya migenzo yo muri Afrika kubera wacye ku ishuri ukiga history ariyo byinshi uhura navyo. Urazi kuba umuririmbyi wo mu gihugu utamenyekana hantu kandi uzi kuririmba ufise na don. Utagira manajere, utagira management, utagira bagufasha bakwiruka inyuma. Ariko ukaronga nk'imano imana yaguhaye ikakuzanira nk'umumarayika. Je nkubona nk'umumarayika Idrisa. Je ndakubona nk'umumarayika kubera yani ni kintu gitangaje sana. Kubona umuntu nkawe ukahamagara Idman ukavuga ati tugire ikiganiro. Auri kuranetse imbere ndagushima sana. Nk'ukuntu uvuga ngo abantu bavuga ngo ibiryo bobo bakavuga ngo ibiribwa ibiribwa
ujya mwana la libwa
bafise
avuze tujya mwana la libwa bavuze iki
ujya mwana la libwa ni nk'ukuvuga ujya mwana ameze neza ararika fresh. Umuntu wese mu isi y'Imana yaremye adakunze umukobwa na kindi azofa kunze kubera mama wiwanje n'umukobwa n'umugore ni mama. Umuntu adakunda umukobwa wose umuntu ni gikoko. Nibikoko bikunda abakobwa nurabona. Ingwe irakaze ariko ikavyara ibyo bintu we wumva gute
iba yagize
cyangwa ukabona kijya bita ndovu sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi ndacibagiye gatonya tembo
inzovu.
Ukabona inzovu kuntu ingana ikakivyara nubona yuko ikintu cy'urukundo gukunda abakobwa ni vyiza ariko apana kwinjira guhenda umwana akiri ku ishuri kuri 25 twayise 25 live. Tous kona la 25.
Mugabo hari abandi bantu usanga badandaza
ana sinzi ukuntu no bigenza na muntu yobona umuduga mwiza akawushima nawo gusa wo ucimbere ukawukorako canke ukifotoza biba bishimishije sana eh na Jesse no buraguhita hajya anye kubera na je ndumuhungu
eh hari ibiryoshye hajya
eh ari utubyoshye eh ari utujyoshye ari una bategesi bakunda abagore na muntu w'umugabo akomeye adakunda umugore eh oya nibibaho kandi umuririmvye iyo aririmvye indirimbo udashize mu rukundo mu ndirimbo ziwawe nka ufise nka indirimbo zitatu zine zitano atarimwe indirimbo y'urukundo nacho uba uri kurakora bavye afise abana benshi winjiye no mu bitabo by'Imana ariho umuntu yitwa Musa ba Ibrahim bavyaye abana benshi umuntu yagiye ataciye no kubibarabara giwacu jya 25 hajya anye kuraba ni Yesu gusa
Yesu ntiyaci
oya Yesu ntiyaci
kubiri
oya Yesu ibyo bintu sivyo byari byamuzanye ku isi oya ariko nawe yaragiriye imbabazi umuntu w'umumaraya yaramugiriye imbabazi ujya mu maraya aramukorako Jesse nomenya ariko nawe nimba yarakome yarageze chauffage
yarayihonjeje
ariko yagize chauffage yakoze ko ku mubiri w'umukobwa
Yesu yakoze he
yakoze mu mutwe urazi ufashe umudemo mu mutwe urazi kiza kuza mu nyuma
Hanundi hari handi nasomye ngo ari umumaraya yagi ngo aramusoma vyatari.
Yesu yarasomwe n'abamaraya n'abagabo baramusomye. Yuda mukumugurisha yasomye Yesu. Ijya sinema karorero uzobona Yesu yateruye umwana ukaca uraba ujya umwana yari umwana w'umukobwa yakunda nae yakunda utuntu kumva abantu ngo hari kuri 25 abantu bo kuri 25 n'abamaraya. Oya abashiki bacu bava ruguru nibo bavugisha nabi ijya 25 kubera ugiye ajya mu bajya anye badandaza umubiri benshi bavuye ruguru
muri abo nyine muzamu yaga nabo ntibirashika ukabwira nk'umwe ati none wewe kuvuga yuko amaze gutangura imigambi urima ukagira iki nta kuntu wo biheba kubera numva ukaba ko yaramaze kukurema indi mirima ko
bakaja bakaba bahejeje
akaba yinjije nga
yinjije nka 5000 2500 3000 ariyo nabandi bama babafata nabi bajya bakobwa bakinjira mu nzu akamugirira ibyo ashaka mu nyuma akaca munyima mahera abantu nkabo onye twebwe abana bo kuri 25 twamatuba ha makofi sana kubera abamuzurumye ku kazi kiyo wasamaye wanyoye inzoga sikagukatubwenge aragukubita nyene mu mufuko akaba yajanye
gasigara uri myizi ibamfu
ugasigara wewe wenyene uvuga ati ego bandi amahera kanaka kandi ukabibwira abantu atanisoni mukuja hajya wagiye wi ebana
winyegeje
ariko
bando kandi babwiye n'abantu ati bro ni uzi atabia moya sabe ati na mahera fisi
ariko
wahura n'umumesha hariya
badaye ukaca wumva ngo bandi iraki zibiri nari mfisi kandi wambwiye yuko atana
n'atanu
mfise mu mufuko none bayakwivye gute usanga nabandi n'abapapa bafise abagore muhira bakabata muhira bakaza urabona baza binyegeje ko babigira mu ijoro batangura saa 12 bakaba bariko barikorera bironderera ubuzima bwabo amabonisi urabona nkuko onye dimani Lil Wayne bakabona bakaca bavuga ujya anya yavuye muri Amerika jyari bana akaca yishira imbere yiwawe ukunuku unye muganiriye neza kabonisi akaguha nk'amayinite ni nk'amayinite tintin akaca guha bana ni kenshi ngonga kuri 25 arige tutajyama tubuzwa amahoro nabo nyene bashikacu bariko barironderera ubuzima bwabo arigihe na je di mani simvuge ngo ndabavuze nabi gose arigiye naje nkubitwa na crise ugasanga umudemwe ambwiye ati di mani tora ya 5000 nkibaza amahera 5000 y'ubuntu amayo ujya mukobwa yo Jesse ndajya kuva mu gatondo ejo sinagiye kurondera kubera iminsi ibiri
gende ntajya bahita ku kazi
sinagiye ku kazi sinagiye kurondera kubera iminsi ibiri nari mu rumonge nakubwiye ngo je ndi mu rumonge ajya anyabagwaye
abagwaye
avuze ati je undi mu rumonge
ndi mu rumonge
umva muri cyo gya kazi ni gakogwa
oya oya cahagarika
mbakavuye mu rumonge
mbakavuye mu rumonge
urugendo rw'imisi 3
iminsi 3
ine 5
ariyo nabandi bana n'indu yose gahera ari
mu rumonge
ukiyahura ni jojo ukayifata ukayikwega ukayifudika ku giti kachushira mwizosi
ijojo
nyene changu runyozi